Banaye Kabaka nsanyuse nnyo okuyimbira nalwaki sikaaba. Ssabasajja Kabaka wangale. Kinyumira sikyo. Banaye Kabaka nsanyuse nnyo okuyimbira nalwaki sikaaba.